Let's go. kuchia kutoka kwako. Tulikula ni yote sana. It's a Tokota. Yeah. 3-2 in favor of Blue Corner.